mshana.
Manje.
Awusho uyakwazi la makati.
Makati.
Eh ukhasini.
Ah ngiyakwazi madume.
Shosho.
Ya ngiyakwazi. Ngani nanga omunye umngane nami uyakwazi hey. Hey woza woza phezulu woza shesha.
Hey bashax. Hey. Hey. Ninjeni da?
Ya.
Awaget.
Aw, mshana.
Ehhe.
Hamba kanjani?
Ah ukuyakunangeka. Nine. Nine parts.
Nine.
1,000.
10.
11.
Hayi hayi malume hayi. Hayi 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 malume ngeke amalutheka manje malume Khasini.
Hayi mshana. Mina ngibuza ukuthi uyawazi uKhasini. So usotshela mina manje mshana.
Amalume akwazi ube khona u11 malume eKhasini.
11 11 11 11.
Akwa 11
11.
Ayi akwazi malume ngeke.
Ufuna ukuthini? Uba igama lomfana vele.
UPatrick Maville Vocu Mkhosi.
Ha, ini?
Eh walibiza laphelela mfana. Hayi.
Hey, umfusaphi lomfana umzingelele?
Ah, mngani, macofi phone manje bafo. Yini sahlala nje lana.
Hayi ngikusashetha lana, kusashetha.
Ngiyashetha.
Ngiyashetha.
Afezeni stairs sikusukhuluma isigisi wena.
Uyangazi nje.
Ukhuluma isigisi wena.
Uyangazi nje.
Uqini ukhuluma isigisi wena.
Bawu, usungukhoxa phambi kwamalume
akho. Uqini ukhuluma isigisi wena.
Mina isigisi mina ngisikhuluma ngishesha mashaka. Ngisikhuluma ngihard in the harsh. Ngishesha.
Uqini ukhuluma isigisi.
Ngokuqini ukhuluma isigisi.
Hayi, ngingathi I'm questioning you a question instead of answering my question, you are questioning my answer.
What are you trying to say?
When what are you trying to happen?
Mina I don't have views, akunandaba yale nto njena yona.
Only God knows ikhala kaNkulunkulu kuphela. Aw. Ngakusozwa ngawo wena. Ngeke ilanga libanda nje namhlanje uzongiphedela. Aw.
Yabona imali.
Ba uthe uMavil Vonqo yini ubani uvizoqo mgobhozi.
Hey
mfana. Usuka le uzoshayela isingisi esibhedayo la.
Eh isami siyabhedi sakhe siright.
Ungizwanga ngithe.
Kodwa mina ngifundisa umalume.
Ah, mina ngifundisa omkhulu ubani umdala umalume wakho nomkhulu wami.
Amalume mtshele phela ukuthi ngizo sazile umalume sengadlulele.
Eh wena mfana, ngathi uzoqoqa la makhadi uhambe. Ngaso uzoshayela isingisi esibhedayo la.
Eh, you are trying to get out.
Yeah.
Hey, you're so common man.
I'm going to put in a man's hands.
Yeah, wait.
Come on, we're going to come.